umushinga wacu ni ukongerera agaciro igihingwa cy'imyumbati aho dukora ibishishwa by'imyumbati tubikoramo isabune. Umushinga wacu ugamije kugabanya ibiciro by'ibikoresho mu bikoresho by'isuku byazamutse cyane kubera ikibazo cy'ihindagurika by'ibihugu bimwe na bimwe, aho tunyura tubona intambara ibihugu bikagenda amasabune akagenda ahenda bitewe n'ibikoresho byaturukaga hanze.